ngempela abantu abayilungu ngoba awukho umnotho abasineke wona mgodoy
ngicinga
finish
ngivela izo
doctor ngiyethi phela mina ngiyethi live or low life fuck off
check
mina njengopresident imina ohulumeni lapha kwaZulu akukho okuzokwenzeka ngaphandle kwami nangaphandle ukuthi ngazi ngiyabonga ukuthi bangazisa bangibikele eke abafowethu onqalanya lapha ekanye nongqongqosho ukuthi cha sekunoguquka abazolwenza manje kodwa uma iqhamukeza kithi sithi sibonakala kokugula sibonakala yonke indawo sesothola ukuhlonipheka more manje singathatha lesingathi thina ke singabantu eke ebokufika kulelizwe maqhamuke komanye ama provinces acha ukuthi KZN is here
yebo kunjalo namhlanje ondona nkulu the provincial government ilontsha a number plate amasha kwaZulu Natal safisa ukusho abantu bakithi ukuthi uhulumeni ulinikeze 24 months ukuze kushube khona ushintsho
ebe sikushiye ngwenya ngoba udlala indima enkulu ekuthenini la eminyangweni sibone futhi izinto ezinhle nozivezela kuzona esuke zenzeka qhawula
qhawula kithi cha nami mfowethu kungihlaba umxwele ukuthola lesi simemo ukuthi hayi umnyango uthi sesiyaphuma manje phuma opeteni ngene egwegweni sizothula manje inumber plate entsha
ngijabule ngajabuswa engane idlu sticks uthi angazi kanjani oba bengitshe ethi number plate kodwa lena angazi konke enzekile sayithola sasilapha sasinama kwazi kwathiwa hey ho imani sijabulile nje kumnandi ukubizwa ngento eyiyona ubizwe ngokhozi.